na kupenda ane Barini la moyo wangu Mama watoto wangu Kipenzi cha roho yangu Baby na kupenda ane Barini la moyo wangu Mama watoto wangu Kipenzi cha roho yangu Nikikuona baby Napata raha Nikikuona ane Napata raha
Sweetie,